Wadhi nyime ni jachung' e laro kom ker e bwo riwruog noero mar Azimio la Umoja One Kenya moluor Raila Odinga olando obiro tweyo jotelo mabende mibadhi mieno e pacho kaendi po ni obi obedo ka ker mar abich ma pacho ka. Koloso e gwego eko mag Ahero e sub county ma Nyando e county ma Kisumu moluor Raila Odinga owacho ni moko kuom jotelo e pacho kaendi osebedo kachamo pesa jopiny ataro mar chik e kendo nyaka bitergi e jela po ni obi obedo kaka ker ma pacho ka. Moluor Raila Odinga oloso bang' yawo ayanga romo noero mar AfriCities mabende dhi nyime boma ma Kisumu kuma bende okwayo jopiny obi ogone kura kaka ker mar abich kochopo e yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar aboro mara higani eri.
Oche gidhir mapori niti ajoma wakonyi kedo mondo wager Kenya. Winjo jasi ugi omairo teko mwenyaka wangadu yako mnyen emol watimu sani winja korka fuo chako ninyo thia thia mwenyol turoka kore janyol mage onge kipesa kuriru thulo maromre nyathi matin kijande jumamine kata jama jodongo ruto te dhi bedo insurance system medical insurance system jamoko nyalo chulo premium sirikal chulonegi omiyo ka gituo to giyudo thieth kata gionge gi pesa uyiego machielo awacho korka weche mag konyo jopur odwa konyo jopur maber gigima mashine mag pur kaka tingili kod kodhi kod mbolea winja to gi chiro machielo odwa gero faktochi kaka karuka chono karinga dhicho chiga kucha nimenikacha adwa gero special economic zone biro bede faktochi madongo dongo kanyo maloso gik moko moko dhi loka to moko dhi chiro mamwalo kani Tanga Tanzania Rwanda Burundi South Sudan Uganda kudoka DRC winja winjo kano kala support kacha buno tingo gik moko dhi gol loka cha winja baitu winja maber koro mano biro konyo watiko dhier thuro ka kendo wacho ni e county ka county nyaka bed gi product mabedo manufactured. One county, one product. One county, one county, one product. Koro mimi lingan machalo Ruto gini ka. Wacho ni ni en digital nta na na log. Ten gi mong'e mna pidho yien. Gi mona somo mna pidho yien. Odwa kelme ko Kenya bedo manufacturing hub. Mar Afrika ma milambo ka. O kamano. Kuna ka nchi zelo support kacha. Kuru kaketo kacha cha special economic zone kacha. Tuwala suki moka to chiro bende tuge kama ngayin. Ji milion miya dek man di chiro ka. Uwinyo mber. Uwinyo thine yudu tiji. Ukuye kwenye thurwa. Uwinyo kuru. Mwano dhe jime. Uwinyo bende wana jeshi magbaba. Uwinyo. Uyu tina badgi. Koro bedo manajeshi mar baba ya kibergi bunde gini sasi. Bunde en kipande risasi en kura. Ulgo. Ulgo. Koro tariko chiko. Demara boru. Kogwen. Baba. Kaka mrujeshi mkuu Aburogo tum Tama choka ma Nijeshi come together Nijeshi forward march Nijeshi about turn Nijeshi fire Nijana fire Nijana fire.